Studio 5, an Islamic record label. Salli ala, salli ala, salli ala Muhammadin. Salli ala, salli ala, salli ala Muhammadin. Khairul bashar jaja ko sana, na ko durud na ko sana. Khairul bashar jaja ko sana, na ko durud na ko sana.
Sino tal.